ibhebhe lami engilifundile lithi malithi be strong alisho ukuthi kube namandla kanje but elami vision lithi bambelela thola into zobambelela kuyo hayi bazolucana ngizweni sengizothandaza malithi be strong lithi thola into zobambelela kuyo that you can't let go ilento engizoyiletha namhlanje kuseni noma udlula kwesiphi isimo makhona into entsha ongangenzela yona ngiyacela qina bengizothi kuyabambelela izimo zikhona bantu benkosi mani izimo zikhona bathola into ozobambelela kuyo noma unyakaswa izimo ungayeki into oyibambile bambelela kule nto iye zokwenza udle nto ekushayayo ingadluli nawe siyodlula le stomu